sein pona utie na TV ben pona we Eria sein pona utie na TV ben pona we E bue wa wa dosa obun sama tuna de kumantisi
Right, abafu wa mamu nina kwa ba ba Hack TV. So mwosu mfuwayo isa kwa nende masani mwadi inshiye mwini. Na sabasku inside, jume diye su mkwa na uchu bia yade bremu na sabri. Bremu isa yade bremu. Na uni mdada se, na uchu bia yade unyankupo nkro fuwa. Wawi dali wa trini, unyankupo aso fuwa. Asempaka fuwa niye ni mtifuwa hudo. Eni yaduwa mba nombe che uchile lessons hudo wa nimu. And then so, unyankupo ya yadum. Ami enya openi kesiye pa wa historic kasafu mu eyo sofo onona iswadom oda midwest district wa historic adventist church kumasi mantemu enyo bia se osofo Emmanuel edu na sabre yesu namno so a obe church le sabesku imu eyo lesson 4 ai ne yakopa dunti e de ebremo no so wa ndi sofo ya makwaba eba have tv so
ye bia minia
Ogidi yesa bibia ho ye.
Yesu adom.
Abusua ne asafumbani nyina
bibia tiapo.
Yesu adom. Eba Yesu asepa ye. So de Yesu adom majinti no yebe de yebeka aduma nyina ne mu. Na yasha se nti odaluma ye kwa aduma nyina ne mu.
Namma ye mumpa ye. Yela japa wosu wan medie ni nyansa nyina afri wo. Ne den su yeda wase. Eyi wa ye kanfo shi wan munyam. Wa kwena kase a wodi amaye se wo manyina ehu shepa. Ya wewe waye ama adasama nkwagye ebra ya hiamu yeto saforo se mankonkon emedi anim ebra ene wo ma ebeche wadesuan na ma honhom so enye tiefo nyina mu adwuma se na beyan krase wo nyina abeti ase na ye nyina anso yenye mu mfaso agye nkwa yesu yini ho dia enye wogye e dia maye kra enyumre ye dawase e kanfu ye hye wan munyam se waye ne sama ye agye nkwa yesu din mu amen
amen Right, other for the minas, said Dan by Mojibre, my dear no more Last week, you know, you're sure, yes, Christa, or no, or Beshe, or some, no suma, never so no, Besha, say, or a former. Ingrid himself to Israel, Raymond, or being Fasso, or Maro, Anna, or Moyan for Perseid, and now so at the end of the year. And into a long cassava, a Beshe, maybe an Asia, a true con can ya, a boy, my young home, and one cassava, or done over my end, or done up a panel. I don't want to see you as I'm back. Any prayer from there, I met me up with the Egyptian Mamma. Said that it is right, Monet here, no, na in Canipana, Okoto, Abuana, one castle between a minute. Near to me, the Mujana Patama, Nesba Baker said, baby, or no other, not be this age, my name, and he who said it, or no sooner summon, a shas here, it meant that the cross was a crystal or some Eduma, and that Hannah, yes, shas here, a dear free to a ballast and 4 9 Say medical came as to no sofu yima ono na da midwest ano ewa historic adventist church kumasa mantem haya no yesu adu ono na ne yanya na obedi said na die ni na amaye ndi sofu o si kristo o sum adwuma ka si kristo o sum adwuma say e dia na bitu na ka fa
yo minu ya meda si e de nyanku kwa si wa kwenya kase a wode amaye say yesu ya kristo o sum adwuma ansane e beti kristo o sum adwuma na se no Say a friend now, Pierre Munadisiana, or so you are soon to Madame Mubonne, sir. And in tea, who say, as I soon to Madame Jimmy Dimuno. Na a first source of a penino, a cock concrum or concrobia. Now, okay, you are mining in our bonne, Eddie Begu, a bridge here so. Now, your ma will be on who are ding, I could jan or sell so chichi chichi. Now, bonne, a friend's rabbinum. A radius who so, a bass as you so, a bobo, a for dino. One also, a costura sabre, will you dimajuma. Serena says so when you know kokum kokum bia ko ye djimadwuma e de ma oman no sa pepepe ene djimadia sabri ye ka se yesu kristo e di no esoro isa se se wo hwe niam ana wasa so ntuma dan mu a eno abi so na wo osoro die no ka di sam ti du ba ko nche mu dunku na ose wo hini nyankopa so ndan e wo soro no ohu na pamada ka no e wo ntuma dan na che se wa me ye hu djimadia patepa e ko so e wo soro nti di madwuma na imprimprin yesu kristo e din wo esoro e de amaye
okay so from that's a fine to her to musema odeto so wo di bufo no maiti dumye ni yimu mbiru na o so enhwe gidie mu di kanfo ni ni wiefo yesu a o hwe enigi a e da nanim eto ne bo ase hunu ase nu amane na wo mure ni wo na wakot na nyankopon ahinwa nifa de nna no wumu so se yesu ah ohwe enije eda na nim sama ni hia no 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 behu no ono hu ni se enije de na nna ma wumu se na zo funzu mu asemu
me da se eye nipa nkwaje ehu enije na she wadi yesu so ema san se bra nipa ye bone no na amaye ni nyankopon tematete
okay
nti bra yesu nya akwanya se obetimi aka nipa ene nyankopon abom biimu no ene ni enije a Yesu enyaya ene nti ama ne hu anada nanim no ma anwene ho no ama na anhye ne so na onya wo pese se die tie bia no oba do wu ama adasama ene wu bi obefam biara na Yesu botai ba kopɛ ene se oba ji adasama nkwa ne atimi akonya nkopon enche ene nti na ama Yesu anhye ene wu twase no se wakotena nyankopon ahengwa no enifa no kwasem ni se wo hwɛ Daniel 7 verse 9 13 na Daniel nya anisuade hunu kura ba afishia ahenum ansa na yebewu agenkwa Yesu. Ebra Daniel hu biase ahini ahodo nan. Echi no hu se yesisi wa na obi a wadi na pi yebetena ase. Chemudum yansa so hu so obi otisi oni papa na munkum no eba de odi da pi ni nche e no ma na pi nche no. Enti nyamen nam no hu so eyi Yesu Yakobon ni fa no ba kwata no anisuade hunu. Echire Daniel kura ba se afishia ahenum ansa na yeba ba wu agenkwa Yesu. Amo abu akosoro akonyankopon enifa
okay that's it into a great controversy page 489 now the source may say dear christo edima onipa wo sont madanimu no ehunhiamma enkwagye nhyehye no se de nani wu ewo asenua no so ohia no a
sa enti esese ye de ani si yesu wu no bewu asenua no so no nkwa mu esese sa abri ye ma ye ni so hwe soro na dwumade a wo die no ye de ye ho hye mu so ga disu eto sumi no ma ehun se osofpani ni ko wura konkon bia wa oma ni dimu ede die ni mpaebo esre omo boni dia wiro ho boni hu isabria yesu aba for die na wi na okoyi boni no esese nya mema nyina ye di imu ede die ni mpaebo ni awiro ho esu mo boni aya nkase ya na wasase yesu yesre boni fefre se na ba ya yesu firi konkon bia wa wodi ye boni ba do gubu nsama wo ye boni farba no so sunset ti die ne na abreche ni gina ho ma bonsam
okay
sunset bonsam no fim fiti ase eye boni bible so bi eye boni so efre bonsam
yes
ti yesu fim tuma danu mo pe oba na odi ahotefo odi boni ache woni nyina bible ku bonsam so mo fa ahotefo akosoro enti edwuma kase a esese obi biara wo hweye no odi ne ho hyem na onya boni fefre e wo yesu nchen
amen that is so fun ti ebeko kwasi adana bi sun so se agen kwadofo the question of business or some edward plan na christo ayo no sese maye ye ne anka sada
de ye de kan akyekyere mu no dwumadie pote a yesu ye no wasoro sese a no ye de madwuma sanse first john 2 ne se o twa bre ye nsa me ye bone na so bi ye bone a wo kyigina fo bi wagya ne nkyen ono o kyeri ni yesu so dwumadie pa yesu ye sese a no ye de madwuma a opekyew e wagya ne maye ne a ye nu ye ho wo ye bone ho ye se wale so mfe bone nyare bay enche ye
okay
ti my tiase wa kinkanim say ye na wade a wo bona sendio mu no edidi mayen wo agya no anim e wo adom ahinwade ni sana opese otwe adwini esiso
okay enti mekai wo israel person sabe na dwumadie ne kona osofo pani no emfa afia fesum
ya
osofo pani no kwashe wona se wodi dwuma wo se na israel fo no so ekomu adadiem empai bom pa ni nim se sai dwuma na oman ni nyina ya nene nsua yesu na aka se mu edima yesu no as individuals ebe na osi yesu ye ma ye ho efise na israel ni ho bie ne ho
se oka hebu fo ngma ne ti du chemu don kru na ene adu no ma ti ase se sisi a israel fo de ne na edin isan se sisi a wa se sofo ene me ba sole na me su ubia ya na che sa sole ma be nya impression se sofo akwa ye boni e hebu stand ma ti ase se yesu agumu kru ma ye
okay
sisi a obi a wa kwanya se wankasa woni yesu dinkita ho na okonkutudwanim na oka bone ye de ba e kire yesu kanen de na akosi sofo so ba na no yesu so wagya ne nchen a wo ye de madwuma bibia ye woni yesu ntam
okay ene ne bibisa se ne ben na ye fe suma ho do binuma e wo se okofa bibiba e de bre okandifo ye sofo na nsana wasra ma empo ye wasumbia enu mpo no okọ osofo pani bi wo no no akase wo de bone a chewe no so no wo de toto adisun ho asa na tie
ya anakwasem ni awreho esanse se wo hwe di ntia yesu be wuma aye na bone enipa ye ne nyame enyi mpatade bia se obi a woni nyankopon mra no eyepe ni nipa alo ni nyankopon ba ye pa ya gimpa yesu
okay
ono na sefata so betumi apata boni ayi de ben e de amaye nti nipa bi e de asase so a obetumi apata boni ayi de ben
okay
e de amaye na adisua no ko no bo me yehu se empo e ye nome se obide ne ho betu nipa so na ode honam so e be ye no basa
right dia be fo se de yesu adomo so fo yi ano amaye no American ka sabe se e boye e wo honhum ne hu se de be sibia tutu ya namo afa na onyakopon so atumi agye e wo yebo ne ebe ho ye ne nkasa empire ba ebe ba chire no e wo bon fefre ho eno ti abo ami ehu se onyakopon anase yesu nko ne betumi afa no so na ode yebo ne akonyakopon ni ode akye abodie bia ni ho eno ti en fa sa so ehuni anase ade shade a wo chire na titru wona efe se emfe metu asika ye wona e wo se nipa ye kokan ebo ne chire no wona akasa don sa tuyo so mo de yebo ne akye no enye sa na chire no e cheche intimation no so pa na so fo ne e ba question 2 no se say na komshe yi de e ko so wo so no e chire wo ba ze a mo ma te bi a 9 from yi mu du num ko du sia na o ka ho asem ti say na komshe yi e yi de e ko so wo so no e chire
ya me ni ameda se said the Lord Jesus Christ enya wo pene ene ge se obewu ama ada samankwa no me de ekoso wo soro sesia no na me aye hye se o ma ne wire mfiri obibiara
okay
o se ba ta wire be fini ba kwa no de ne wire mfiri but ade ba ko a se se obibiara hye no se Jesus Christ obedi ama ene bo nsam so e gina ho a ono so bo yakwa edu
okay
so kan Zechariah 3:1 na o ma yeti ase pefe se ohun so pene Joshua so je nyankopon na satan so gina ho ye de ben e toto na no nti bone awaye dada wugidi se yesu di acho bo nsam dokoso di ahye wadwun se yesu mfa nche wa yabe mu abamo bu na watwi afaso asa akodi bone nti obi a wo se bone fefiri bia no se wonya gidi se yesu do bone ayi de ben e di acho san se bo nsam de ono ne yema ko bia anko heaven nti bone awaye asere ho bone fefiri di mu meda kwa no stella ono de no de hye wadwun se nya de yesu e di acho ba nya me se so bata be wire fini ba ono de ene wire nya de ba in free de biara da
all right your brother is so fun ti e de kwese da de ene be si wo na ya bon to fa se aje kwa do fu na je se ya je kwa no do ye
yes
ene to gusu a o ye sa insisi ejuma ni ma ye ti akwa ni a wo ho ma o a o ti asi se won so do bon be ko na ni na wo de a che wo do de no se ye ko ye so fu pe ni no ye ko ye so fu pe ni no ti o ka se ye ko ye so fu pe ni na wo ye so fu pe ni no
me da si yesof panini agenkwa yesu kristo sisi aye ni sofo bia wasai so kan na sofo no de madwuma no moye ene so mo bafo de edema oman no e wo bone ho sisi agenkwa yesu ebewu asendu anso a ntumada no mo ti mienu ya na sai so ntumada anya adwuma biom no yesu kristo one sof panini ba kopɛ ya sia aye wo no esoro a ene nti ena obisa ase ehon kwan so bi ekosere bone fefrefre bi wa meka to se de bi agenkwa yesu one sofo panini ba kopɛ
right the shop was sent in e ko ya sem bisam so se say ye be say ye be true christo enyini ho a o na say say ye be true christo enyini ho a e de ntin na e ho hia say ye de gidie ehwe konkon mo konkon bia e wo soro ho da bia yesu wo no se se
but I pa anti emma esese ehwe say be true bia ye be true yesu nyini ho na ye say de ne hwe konkon mo konkon bia say e ho ele nsa kire adwuma die ne ye de ban e ko so e wona yesu didi bonye ni bonye che no na o mara ho ni mitumi a otumi di bonye sun kunim to bibia ya bonye ebu kon na bonye a chichire wo no e so otu ani e kwa ye konkon konkon bia ho e ho na jinkwa yesu onam ni tumi so e sa chire nipa e firi bonye mu e ko tene e kwan so ni ti de hia pa se se e hwe konkon konkon e bia
ene no bi su bebi sa se ye duro kristo ni ni ho kra no ene se
sa on se se usua yesu ye pa obehun se Philippians 2:5-8 no o ma yete se ma dwena wo yesu so mu nya de ba entra e mu bi o se yesu no wo nyankopon te biem na so wo mu no faso de so nyankopon se o to no ho mpan fa akwa te bia de ba o to no ho so ye nyina ye se usua yesu ne hu to o to no ho mpan de no ho ye de ba e be ma ye no e se se ye so ankrankran no ye de ho bafo de so ye ho ye ho na ye bo ase betimi apaja ye nua no ma o mu ye mre na wo muntimi enku ni boni sunkunim no e de mpa boni mu ade de boa wo mu no so ye de ba itimi di boni sunkunim ane ti ni e be mo ane be boa ye am ye timi enyini aduru yesu emu enyini no hu anase ne sue hu mu se de e be boa ye am ye timi ase yesu
that's ane ti ma can can sen ka kra wo from our say ese se wo yi onyini e wo kristo sun mu adon mu ɛno kyerɛ ɛnam da a ɔda ɔdwoɔ adi wɔ abufuhyɛ ɛmu so na wo nyini twe wo ho firi asase so nneɔma a ɛwɔ fam no ɛso hyira nka yesu din da
amen
good nti nim sɛ sɛdeɛ waka naa no ɔno nso wode ato so ama ɛkama nti ɛnkɔ deɛ ɛtɔ so no no sɛ ka honhu mu anim koro a wahyɛ wɔn a wɔhwɛ yesu no bɔ no ho asɛm
ya awurade yesu ahyɛ yɛ bɔ yɛne ayɛ pere sɛ yɛbɛko yɛanim ɔtere ne ɛkwan so nyinaa no awurade yesu kristo bɛhyɛ da hɔ ma ɛ wɔ sɛ wɔbɛhyɛ yɛ den sɛne ɛbɛyɛ a yesu nti nti sɛde medi kaa kan na wɔpere sɛ ɔkɔ no nabɔnsam deɛ ɔhwɛ sɛ wɔbɛtwe ayɛ deɛ bɛyi abakyiri baagye nkɔ a yesu ayɛ nsiesie na wayɛ ntotoeɛ nso ama ɛ sɛ ɔbɛkɔ so abɔ yɛ ho ban sɛne ɛbɛyɛ a yɛ pere sɛ yɛbɛko yɛanim no yesu nti na yɛnsan ɛma yɛkyi ɛno nti wɔyɛ akenkaa asɛm no awie no koraa sɛ ne honhom so ɔbɛboa yɛn ama yɛnya onyame ho nimdeɛ a ɛboro soɔ no so sɛde bible commentary no ɛde ɛmayɛ no
well mebiri sɛ wei no atwa ne ti ama yɛ koraa nso wei no gyina a sɛ yɛhwɛ yɛn sɔfo panin no na ɛsɛ sɔfo panin no ankasa siesie ne ho sɛ yɛne ankasa no yɛba a ɔbɛgye yɛn na ɔnam n'adom no so gu so siesie nneɛma nyinaa ma yɛn sɛ yɛn nso yɛbɛtumi de yɛn ho ama na ne dwumadi a wɔdi no atumi aboa yɛn yɛne ankasa no nyɛ mu mfa soɔ yɛ bible na deɛ no a ɔse atorɔ asɔfo dwuma hu no so asɔfo dwuma ahodoɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ hu no
meda ase sɛ ɔka atorɔ asɔfo dwuma a ɛyɛ ɛberɛ sɛ obi yide ne ho si wɔ sɛ wɔne onyankopɔn anaasɛ ɔkyerɛ sɛ wɔne yesu yesu ka no mateo asɛmpa tia duonu na nkyɛ munom no ma ayɛte aseɛ pɛfei sɛ wiase bɛkɔyɛi a nipa bebree dindin ba bɛka sɛ ɔmo ne kristo ɛno nti na ɛnɛ ɛhu sɛ binom ɛsoɔsoɔ nneɛma ne nneɛma nneɛma de kɔma asɔfoɔ sɛ ɔmo kɛka bɔne a yɛde bɛn de akyerɛ wɔn ɛno nti asɔfo dwuma hunu bi wɔ hɔnom a ɛyɛ atorɔ yɛam sɛ akenka asɛm no bɛboa yɛn ama yɛate aseɛ yie papaapa na afei yɛn nyinaa hu hiahia sɛ yɛhwɛ agyenkwa yesu a ɔne sɔfo panin no
okay nti ɔha no obisa sɛ sɛn na ɔbɔ yɛn kɔkɔ ɛti ahwehwɛ a yɛhwehwɛ onyankopɔn hɔ bɔne fafiri ɛfa wɔ nipa soɔ
yes ɛno nti jeremia ma yɛte aseɛ sɛ wɔadom obi a ɔde ne ho yɛdeɛ bɛ ɛto nipa so na ɔde honam ɛyɛ ne basa ɛno nti nse sɛ wosrɛ bɔne fafiri yɛ a ɛyɛ nyankopɔn hɔ deɛ no ɛfiri nipa dasani bia hɔ aha ne yɛbɛfa brɛ kakra na yɛakyerɛkyerɛ mu ɛsiane sɛ bible no de adanseɛ pɛfɛɛ sɛ yɛnka yɛn fom soɔ nso nyɛdeɛ bɛ ɛnkyerɛkyerɛ ɛbia na wafom mu nnua ɛne deɛ ɛsɛ wotumi de kyɛw paeɛ deɛ bɛ ɛma wo nnua bible kɔ no ara so kyerɛ yɛ sɛ wo nnua fom akɔ ne nkyɛn no ayɛ deɛ bɛ kɔyi na atɛn wɔtie wo a wanya wo nnua baa ɛnam sɛ nnipa nyinaa yɛ nyankopɔn abɔdeɛ nti bɔne a woyɛ tia wo nnua no woyɛ tie nyankopɔn sane sɛ nyankopɔn na ɛhyɛ mmara ma wo sɛ mɛnyɛ bɔne nyɛ deɛ bɛ ɛntia wo nnua nti woawe yɛ wobɛka sɛ bible no sɛ yɛnka yɛmfom soɔ nkyerɛ ho nti ɛne woyɛ bɔne a ɛ sɛ wɔyɛ deɛ bɛ daabi ɛyɛmfom soɔ a aba wo ne wo nnua ntam ɛna bible sɛ yɛnkeka nkyerɛ ho neɛmfa nyɛ deɛ bɛ ɛmfatwa na bɔne fafiri ankasa a ɛde kɔ nkwa gyee mu no deɛ yɛserɛ firi agyenkwa yesu hɔ first timote 2 no ma yɛte aseɛ sɛ yesu kristo ne nipa ntam gyinafoɔ baako pɛ ɛwɔ nyankopɔn hɔ ɛno nti ɔma obi akwan sɛ sɛ wɔyɛ ɔhene anaasɛ ɔman sodifoɔ anaa ɔsɔfoɔ sɛ wɔgyina nipa ne nyankopɔn ntam ba yɛho yɛn ho nsɛnsɛm deɛ ɔma yɛ kwan sɛ yɛnkeka saa fomsoɔ no nyɛ deɛ bɛ ɛnkyerɛ yɛn ho yɛn ho
okay ɛda yesu ase nti wei no mmeti ne yie a kyerɛ sɛ ni kwan sɛ yɛfa onipa so bɛɛ hwehwɛ bɔne fɛfɛ firi onyankopɔn hɔ gye sɛ yɛfa yesu
nipa biara ntumi nyina ɛne yɔnko
nipawodehyɛ ato no mmienu mpa atitiri sɛ nipa ne nipa ntam
no sosɛ wafom nnuadeɛde
atwerɛ no de ɛhyɛ atom kwan ɛfsɛ ɛfa so a ɛkɔ sɛ nipa no nkyɛn na ɛnya nipa ntam bɔne
fɛfɛmɛba
nyankopɔn deɛ a ɔwɔ sɛ yɛde fa yesu so right nti wohwɛ question 6 na ɔse ɔsoro adwuma bɛn na atwerɛ no da no adi sɛ ɛyɛ kristo sɔfo dwuma no atorɔ nsɛsoɔ
medase biribi wɔ hɔ saa aha ɛhia berɛ paa nanso ɛnam yɛberɛ a ɛwɔ no kakra bi ɛwɔ no yɛde bɛyɛ adwuma na yɛabie mu ama ahwɛfoɔ nso ate aseɛ ye ɛsiane sɛ ɔsoro adwuma a atwerɛ no da adi sɛ ɛyɛ kristo asɔfo dwuma no nsɛsoɔ kyerɛ sɛ obi yɛ yesu adwuma a ɔyɛ no ɔso no asase so sɛ woka kyɛ sɛ woreka nwoma a ɛtɔ so mmienu ti mmienu nkyɛ mu mmiɛnsa no ɔsɛ yɛma obiaa nyɛ deɛ bɛ naadaeɛ ɛfiri sɛ ɛma gye sɛ ɔwayɛ ɔbɛwaa no ba ne wayi onipa a wonni mmara no di twerɛsɛm sɛ ɔyɛ ɔsɛ yɛba ade nti ɛne yɛwɔ nnipa bi saa hɔ no sɛ wɔyɛ mako asɛmpa ti mmienu nkyɛ mu nson a ɛberɛ a yesu kristo ɛsɛ obi yɛadeɛ ɔkaa sɛ ɔde ne bɔne akyɛ no no twerɛsɛm no di adanseɛ pɛfɛɛ sɛ wa kan busisem so beti akaso ode boni ayere ben
ache
ache san so na don nsempa no eti du chemwadu asamiensa no so omusa ma eti aso bi o enu se yakopon bi anso eka ebusisem eni nti yesu adwuma no atro de ense so asa yesu no eye wona ode won wusi wose omugina yesu anema womo ede boni che ni pakaje nse womo de omo boni ache omo no beko heaven ade ade no enye san na eti nti eni ye yesu kristo adwuma no atro ense so ewo asasi wesu.
Okay. Na yo kwan foforo bi nso a eno nso tumi koso eno eye kwan pa. Sai bi a mayefo so na mako osuno amiwo mo sofo ho kwan ben eno mefa so akoka boni a chire no wa bra men hwehwe bi a boni fefre e osofo no jeme mo men hwehwe onyagopon ebi osa. Sai bi a mayepo ni bi okoko e hye me so. So me koka chire me sofo a odi me so na eni we no ekopa na sese.
I was a nipa mray empty and a young man say this animal bed even a funny passo and sana uber call me and chain. I can count bonny be a chain. I just say a bonny as you wouldn't tell,
sir.
Yeah, it be our fumo. But who come up bonny dear, who catch up or soft one any per beer? It's more long as I was I am
bread. Okay,
or who did ya who was some penny? We are now what to me, why you almost see a nebby up about my knock or book or no. Na ka kire sofo abu se etu kra masofo no ono se nigide ede bay eya metu nyame amfa se adwuma di no anhye enipa nsa ose ye nkasa ba se okwu ya sofo ade ade ya definitely se okwu sofo okwa pamichaw se onfa se ade na we ye nyade bay
enche. Okay, and that's it. Not just what the Asia to move Eddie and my friend, or say, after all, as of Juma, Ehuno, and on a issue of them, did this watch him, Mama, in Wadahama, my name I heard for me. All right, dear, very good, that then I miss was saying, come, she be a woman, and now, idiot, she. No question, if you saw, as ever, and I say, when I go for no prayer, so man, now a cross war to turn to my den mono. Again, and that is Simu, a war, a TV femino. Refuel up, but I said, one and a pan on which now, mano.
But that's it. Mm-hmm. And in tea, said a question, as a misset to me, and the man of my own said, drop pan on an hour and to Madano at a few from home. Pan on Lady Homer, I didn't quite use, said on one and one cemetery, said, many pan on me free, so here the way. A bias will be the pan, maybe, or bear the way, or better not ask it. The pan on Lady Homer, I didn't quite use.
All right, if there is what's it. Nti enem rimu no sei na enso enso na se suma ho do no so ehun sa pa no sa se no obi se bibi ase ho se sei na do do no a wo wo eni enso rimu no ehwe sa pa no
ehwe sa pa
ehwe sa pa no
ya
na je se bibi ho mo munya mfiri sa pa no imu
medase
de na do ka
yesu kristo a wo ne nkwa pa no no aza ya se nkom se e ma ba so me so be ma ba ko mu da no akase bi di an eduane
okay
ndi se wo di eduane di are je se eduane gina ho ma nkyerekyere na je se wo fa yesu nkyerekyere ne nyade ebay anya dwuma afi de to so bi o se o ma nkasa be fira wo montuma a je se wo ma do mo tene ne be de ebay e be si ho wo mo fa yakopo tene ne a ye ne mra nsem du ene je ese ye agye nkwa yesu de no e si wo mani so no wo ma nkasa e be yesu de bi amom se se su bi anom ma de be si wo ntum beti me a kyere se wo ya tene fo abra mo fomo tene no ento to yakopon e de no
okay
and afi obema ba to a ye de ne de to omso ne agye nkwa yesu kolon to mo meto so mi nu eti du ba ko di adanse pefe se paul se wa gi asafo na wade akomo obema ba to a woni yesu ndi sasafo bi ho na yesu din da so na ono abedi na du ani afra ne ntoma de a ne che se onfa yesu nkyere kyere nya de bai enya dwuma ene nti na so omo hwere pa no sase yesu ene enkwa pa no.
Okay, but that's a pain to ban watching a question to so much. No, see, Monsieur be a while. Yeah, I can't hear for you. It was a Yanaki in a boy uncle for home. Who's who said, I said, I my dream, you might you know. It was said, you know, back or no, send me a training editor to Hono. I don't know what can say, and I said, Monsieur be all. Dear Monsieur, I just walk
out. Monsieur, I want to say, I can't hear for your best friend, Bonnie, Papa.
Okay.
Now you have to soon say hi.
Okay.
Now, for yes, I hear, and so, and answer for. Bibi yo me se de de awade aka na ye de be
ye
na ye adwuma ense se ye de ye se ma dwene ye me se misusu se da bi enti wo boye kokopa afa atra di fo zo sense bible no di adanse wo acts 20 verse 28 then 29 aso afa sem eti adu no chemadu no ntwene adu no nko no paul se ne wu achi no pata kubo ne be de be e be she nyonku no ma wo nya nyonku no kwa enti wo ba kwa efo kokko si enhwe ye e wo sa na da ene bone ahodo e beba asafunuma e bekura ho ayi ne se e papa enna e ye musu a obo ye kokose ye
fie ho sa be ye wo kwaso ye bre mu se akon e fwa jidi fwa omo mani fwi sa no kre ma mom omo kwa jen che che fwo fwo bi o hosa wa ye ye brezo
ye ni evidence pa se asoro no e mani akwa ye sa adye no bat ankran kre bi o honuma e anu ma bine yo muntanta e bi kre enyi ni se akon e fwo jidi no e fri nyame anase bi sa e ninti na ye se akon e fwo ye ma ye ni da ho na ye suya e jidi ni fa pem ni yon hun enko mi sa e fwa akwa nge sum hun na yenya nyame mu ahotoso na de nyame aka no yede ye adwuma
okay yeda so so for ye twaso wo ye wada e de twato no se wo dwane akọ nokure no ho sa den na nokure ho na ye kọ ho na ye dwane ye as ye pentem na akọ ho ade ntina ye so use that expression
yeah on se en ada no adoso enti se nyame adom no bi wani na hu nokure a se odi mirika ye de ban e kọ e nokure no me busa mi se ye nton nokure ma ye nton enti bro bi a wo nya nokure ni de e se wo bo modin se wo be pinche nokure no na abuwa because babu no maheti ase se enokure ne beyi adehye nti se nya ba enokure no hu ade a nyame adom ye beyi adehye ne yetu yakopɛ nyankopɔ ahene
okay nti question de mai wa ha nkɔ no se se na ye wunu ye sofo pani no ene esum adwuma no yie na woka ho asɛm tiawa
ya yesu kristo esum adwuma ekɔso wɔso no se de hu ne ye ni asɛm tiawa ka fa ho se yesu kristo wo ye mugu hufo wo ye odun fo
okay
enti ense se obi biara e ma na ba mugu se yesu ontumi fa abon enye de ba enche o se de obo na eti biara azai wa na eti ni se se damra kra wo so beho ama na fita se su kirema enti yesu ade mugu hunu aka atemu a odi bebu ada samano se obi biara ba sa kira wadwe no odo bone be de ba e be che wo ye obi a oba asasi su be fa ya te bia bi to no so enti e ye mrema na so obi timi adi ade amaye
okay ada yesu asepa ye enti ya ko edu etwato na ose bra Kristo edi ma yin honhom ben necessaire yedua e wo yen yankasa yen
medase yesu kristo odopa na onyama yen e ma obewu ma yen ti yesu so hwese yen so ye no do ye ho se do no ye de ban odo se do ye ho ni pe nyina be hu se ye ne suafo enti uka roman 40 du mien che mudun so na ose me yen fa bone nya de ban enti abone ka
okay
san sa ji nkwa yesu no ono aye bone nyina atia no kra no odi bone ye de ban
eche
ye enti esese ye ma odo eye adwuma e wasafunum odo ye adwuma e wobusuam na odo eye adwuma e wokrunum ene mpatem aye tetie no na eme ne panyina hu yesu kristo odo kase a wo ma na safo ene wiase nyina
na da se papa pa yesu afo enti ene adesu ye toso na kristo osoma adwuma ena yesu adom aboa ye na ye ne yahwefo nyina yetume nyam ntiasɛ nti oka ne nyinaa fua asɛm twato ɔbɛn na bi tumaka sɛ nemrem akristofoɔ ɛwɔ kristo ɔsoma adwuma mu tia wa bi
yɛda ɛwurade ase deɛ yɛsrɛ ahwɛfoɔ nyinaa ne sɛ ɛnkyɛ ne dima toa atwa yesu kristo adwuma de a wɔdi asase so ntomadan ne sɛ ɔsɔfɔbɛn ne firi kronkron mu kronkron bia ba obi biara a wɔamerɛ ne ho ase ne wɔanka ne bɔne no ɔnya bɔne fafiri sɛ nnipa ne nyame no apɔnte no ma yɛyiri firi ɔman no de saa bere a yesu yɛ dima adwuma wɔ ɔsoro ntomadan no mu no ehia sɛ atiefo nyinaa yɛnso etwa yɛ nehwɛ ntomadan no na yesu kristo di m'adwuma a wɔyɛ no yɛsakyera yɛadwen na yɛtwe yɛn ho ɛfiri bɔne ho na yesu kristo ɛde yɛ bɔne kyɛe na ɔpepa yɛ bɔne nyinaa ama sɛ ofiri ntomadan no mu ba a ɔde yɛ bɔne aba abɛgu bɔnsam a teteberɛ mu no na abirekyi no gyina hɔ ma no no so na yɛtumi anya ho teɛ ɛde akɔ akɔpue agyenkwa yesu ahenneɛ mu sɛ no nso da nkyɛn a yɛnso yɛ ankorankora sɛ yɛboa yɛ ankasa yɛ ho sɛ yɛ nua bi a wɔkɔnfomsuo mu na ɔyɛ mmerɛ no nso yɛnso yɛbɛbɛn no na afei yɛahyɛ ne den na yɛatwe no afiri bɔne mu sɛneɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛtumi aboaboa yɛ ho na yɛde akɔpue nyankopɔn ahenni mu enti ɛnkyɛ na yesu kristo ɛfiri ntomadan no mu aba ɔsɔfopani no ɔkɔ hɔ a na ɔfiri hɔ yesu akɔwura hɔ no ɔse hɔ na ɔfiri bɛba na ɔba nso a ɔkura no akatua a ɔde brɛ obiara sɛdeɛ no nnwuma teɛ nti ɛsrɛ tiefoɔ a ɛtie ne wɔ no ahwɛ nyinaa sɛ obiara mɔmmɔden sɛ saa bere akɔnya wɔ hɔ ne yɛte aseɛ yɛbɛbɛn agyenkwa yesu na yɛahwɛ ntomadan no na yɛsua fa agyenkwa yesu na yɛakea bɔne nyinaa akyɛ no ɛnka nkyerɛ nnipa san sɛ bɔne bi wɔ nom a ɛfɛre ɛnniwu koraa sɛ ɔbɛyɛ deɛ bɛn ɔbɛka kyerɛ nnipa nanso agyenkwa yesu wabu mu kora ma yɛn nɛ woyɛ wosakyera wadwe no akɔ nkotodwa no wonu hunku ade a yesu de wobɔne no bɛyɛ deɛ bɛn ɛbɛkyɛw agyenkwa yesu ayɛ kra do wakyerɛ ne nsɛm sɛ obi biara aba ne nkyɛn no ɔmpo ɔbɛgye wo na wasiesie wo ɛde no ahyɛ wo ho ne ho animuonyam ɛwɔ yesu din mu amen
amen right ɛbɛda sɔfo ase sɛ nyankopɔn adom adaroma ɔnam no so nane wabrɛ nkyerɛkyerɛ no mu nteaseɛ ɛne wadome awurɛ mu ɛdɔ sokɔ yie na ya ti ase ye ne hu se yesofu pani no osura odi mayen na ne se ye ne akasa nso yetumi ba na nim na se ye pemu e wo ye boni aye hu ka kire na oyenokwafo se odi e boni beche shenka nyame se ba mes akonye as individuals yesu yetumi ko na nim ke enu se ne hwan se akane no di se ko tabo na wa be kuno na wa akasa wa chi moja na sofu pani na so na wada kopata obone akonya ba mai sey na yetu bi ebone ekwa onyakopon ni mshaka ni din sabre said ye da ye no osofu pani a yesu adom obewo ye ne eye osofu ono ne da Midwest of Historic Adventist Church District nano e okumase mantem heya osofu Emmanuel Edu na yesu adom ene obewo ye ewo dwumadie mso osofu Veda asesem ne Hat TV
aseda ye nyamede
Hat TV yeto nsafu ono
so ka ya mbeja mo
se YouTube/HackTV Ghana na wetu mi enye ho wetu subscribe wetu mi the links na send dia ma wiase ya fa na nyina be bia kwese nyankopa asem kodro bia no mo so atumi TV na yinyina etumi enya adisuen mu chefa e da mu nyina amase akra mu brefo from e besan.